udlwengula ingane edinwa ukuthi unina wayo amqomi. Kuthiwa ibanje isiyozibulala intombazanyana yasegomane empendle okuvela ukuthi nikubezwe ngowesilisa aziwayo endaweni obeshela unina okuthe uma engafuni ukumqoma wabhodlela indodakazini yakhe neminyaka ngo-17. Ubabazi unya umphakathi wasegomane ngomliso onukubeza intombazanyana eyakwamakhelwane ejezisa unina ukuthi akafuni ukumqoma emva komshela isikhathi eside. Ithumba liqhuba noma-ke liqhumbuka ngesonto ekuseni intombazane ibhadanywa ngomfowabo omncane iphethe imfumba yamaphilisi ithi iyowaphuza. Umfowabo ubikela abadala bahlala nayo bayibuza inkinga yayo ibe seyilanda ngokunukubezwa yilo mlisa othe ukwenza lokhu ngoba unina akafuni ukumqoma. Umnumzane Thami Mkhulisi, usihlalo we-South African National Civil Organization, SANCO, empendle usigxekile lesi senzo. Usolo umsolwa ngokuzicabangela yena yedwa uma-ke unina wesisulu engamqomi bese nokubeza indodakazi yakhe. Sizolwa-ke ngazo zonke izindlela noma-ke ngazo zonke izindlela nezenzo esifuzele ezilapha-ke empendle. Sijabuleke ukuthi umsolwa useboshiwe. Sibonga-ke nomfowabo wesisulu okwazile ukubikela abadala uma ebona kudadewabo ephethe imfumba yamaphilisi yozibulala. Sizoseka-ke isisulu nongokuthi-ke sisitholele osonhlalakahle ukuze seluleke ngokomqondo ngoba-ke siyakuqonda isimo noma-ke siyakuqonda ukuthi isimo esinzima-ke abhekane naso, kusho yena okhulumela umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uMnumzane Mhlaba Memela. Uthe-ke uthemba ukuthi amaphoyisa azosebenza ngokusikhandla ukuze kugcine-ke kwenzeke ubulungiswa.